Moni, nde kungo nena ku zajangu ya Vibes Cartel. Amene zina gile nileni ndi Adija Palma. Amene amachedwa so king of dancehall ku Jamaica. Ndama mgonda, nyimbo zake amazizi wabwino. Kumene ku, nde nendo ngo nena za kudwala kwake. Well, ndi chulapo zina zo. Nena kuti, I think he wakala prison kuchoka 2011. And in prison, mu 2011, ana manga chifuwa chone yangu di anampeza ndi jamba pantao hiyo anamanga anamulanda zintu zake mina mabangira kuti mafoni njani atamuika prison nde abulisa kuchita check mfoni mwake anapeza ma message odabwisa ina inalione na kuti Clive Lizard Williams tamusa ndusa Miss Smith na namba kuyangana kuti ndusa Miss Smith kuamba ufufu za nkupeza kuti Clive anasowa palibe amena kudziwa komwe Clive anapita mpamene namba kwa yangana kuti anthu apanga chani ndi anazitulusa ndiyo munthu walemba mfoni mwake kuti kuti anampanga Miss Smith ndiwo munthu anasowa palibe amene akuzowa komwe ali koma iye anakana ananena kuti mwachita kuipanga forge message iyo sine ndinalemba ndi atayanganabe anachita nokupeza ma voice note azomwanga kamba Vibes Cartel ndi azinzake atatu kumakambi kuyambira ma voice note awo omanena kuti watibera mifuti iwiri wakagulitsa kwa adani athu timbelese kunyumba ati ndani zonsezo zokambira na zambiri mbiri kufikira kunena kuti tsiku la kuti tikantenge tizantere tizatani kumabwera ma message oti tampanga Miss Smith kuma Clive mpaka pano sanapezekebe anampanga declare kuti anadani ana anafa that's why anazengedwa milandu yokupha anthu atatu nde pa milandu yawoyo anapezeka kuti munthu wina amabwera kuma manyengerera anthu a jury oweruza kunena kuti musamange ndi kulipirani ndrama ten ndi kupasani ndrama musamange nde zimezo zinadziwika kuti munthu wina gulu la jury likutani lwafuna kusokoneza mulandu kunena kuti Vibes asamangidwe koma koti siti napange kali kose normale pakatuluka nkhani ngati imene kuti wina wake akusokoneza oweruza amayenera kuchita kanso mulandu wonse awuyambirenso acho sauseya ja abwerese pa anthu anyowa anonena kuti sali corrupt koma sana pange choncho anawopitiriza mulandu uja mpaka na anapeza onse atatu olakwa pa nkhani yokupha Lizard Clive Lizard Williams atapanga choncho anapanga convict anapanga 2011 koma anapanga convict 2014 kuti kutayo se analali prison nde akhala prison kwa zaka 13 so far koma lawyer wake amalimbikira abe kuchita fight for unena kuti ya nde amadali rano nina kuti ya mulandu unalakwika mumadziwa kuti munthu amasokoneza jury kunena kuti chani apange bribe ngakhale bribe iyo inali kunena kuti musamutani musamange Vibes koma chifukwa chone kuti inali bribe ndi kuti nkhani inali corrupt amayenera kuchita council kuyambiranso ndapeza kuti zinthu zinalakwika amayenera kupanga council mulandu wonse nkuyambiranso ndapezeka kuti according to lamulo akuyenera kupanga council mulandu ndi aupanga council kunena kuti okay even conviction yo taipanga kanso chifukwa choti mulandu sunainde mene umayenera kuyendera atazindikira kuti anthu afuna kusokoneza mulandu nde apezeka kuti akapanga kanso choncho amayeneranso mulandu uja auyambireso nde apapa amayenera kuuyambiranso mulandu uja kuti apopo zinalakwika kuti wina wanja amasokoneza mulandu ndondomeko nde tiyambireso maumboni onse abwereso chani koma ifoti patha zaka 13 akuona kuti patha nthawi yatali kwambiri nthawi zambiri akapanga kanso mulandu mwina pamatha chaka nkuuyambiranso osati mpaka na zaka 13 komanso aona kuti Vibes akudwala wakhala akudwala kwa nthawi yatali mundende akuti anali mmaconditions oyipa kwambiri komanso ali ndi Graves disease nde palibe chifukwa choti auyambireso anthu asevha kale 13 years umboni omwe anali nawo ndiwamphamvu kwambiri against anthuwa koma akuona kuti aseva 13 years plus akudwala plus nthawi yatha kwapita yambiri sanga kuyambirenso mulandu ndi angonena kuti basa akana kuti siti kuyambiranso ingoatulusani zatha ngonana atani ngonana awatulusa komano wasintha maonekedwe aliyese akunena kuti munthu akuoneka chonchi bwanji ali ndi Graves disease. Graves disease imapanga affect thyroid gland. Thyroid ndi apapa pali mkwidyo pakhosipa nde pamene popa mapanga control zinthu zambiri mthupi kuyambira metabolism kunena kuti thupi likuyenda bwanji mtima ukuyenda bwanji nde chifukwa choti matenda ake achita affect pamene popo akuchita affect zambiri mthupi mwake akudwalaso mtima mtima unayo mbaifa cha Graves disease yo nde mprison yake inali achabe chabe yomwe anali ma conditions oyipa Aweza kuti dogo talata makumana nai kamozi pa 3 months. Ndende condition yake sezi magwira. Condition iyo imapangisa kuti to be it's chiri chose chizienda too fast. Ntimaso magunda sonsangaso. Nde muntu aweza kuti kungoonda. Koma sofaja kosiro kosuluri matupa kuti kosira kendiro tupa kwambiri amarani amalivindikira panopo amango vala maglasi chifo jone kuti faso ja condition yomwe maso amatuzuka amakangara afuna kutulukamo olonkope imango tupikana simatenda abwino iyo miendo imatupa anthu amakanika kuenda manja amango njenjemera maka erectile dysfunction zinthu zambiri mbiri zone kuti madenda amene amabwesa zambiri ndi mtimawo kumuvuta plus Graves disease iwo akangali mutu ndi nkhope yatupa ndi madenda omweyo ndi akuganiza kuti mwina amene atuluka muzichitidwa manage bwino koma matenda ake si abwino iyi akuvutika wakhala kuvutika nawo kwa nthawi yayitali komanso kusintha maonekedweko 13 years ndi nthawi yayitali anatuluka anapita ndende 13 years aliyese after 13 years palibe amena maoneka chimozi mozi palibe amena makha chimozi mozi panopo mundi munthu wati anabadwa 1976 andiza ka 48 if not 49 ndi munthu wankulu thupi lake lasintha plus kudwala nkona kuoneka amena kuonekera mukoma timva kuti zitha bwanji ma thupi lakelo zimezo ndi za vibes cartel ndi matenda amena kudwala zikomwambi.